Abuli wa baba.
Eh. Ototo wa mama brother.
Imagine, come up, you make it.